Wer mamit moloyo wende moko duto. 1. Wer mamit moloyo wende moko nondiki gi Ruoth Solomon. Nyako Bi mondo inyodha gi dhogi, nikech herani kelo mor moloyo divai. Modhi miwirorigo dungʼ mamit, kendo nyingi chalo gi mo mangʼwe ngʼar mapukore oko. Kare mano emomiyo nyiri duto heri. Kawa idhi koda, waret piyo waa kae. Ruoth mondo odhi koda nyaka ei ode maiye. Osiepe Wail kendo chunywa mor kodi, wabiro pako herani moloyo divai. Nyako Gitimo gima kare ka gipuoi. An nyako ma dichol kendo ma jaber, yaye nyi Jerusalem. An dichol mana kaka hembe mag Kedar, kendo mana kaka pasia molier e hembe Solomon. Kik uchaya nikech an dichol, nimar chiengʼ ema oseloko denda kamano. Yawuot minwa nokecho koda, mine giketa jarit puothegi mag mzabibu, to puotha awuon mar mzabibu to ne ajwangʼo. Yaye jaherana, nyisane kuma ikwayoe jambi kod kuma iweye rombi mondo oyweye odiechiengʼ tir. Angʼo momiyo dachal mana gi dhako moumo wangʼe e dier jamb osiepeni? Osiepe Ka ok ingʼeyo, yaye jaber moloyo mon mamoko, lu bangʼ rombe kuonde ma gikwayoe, mondo ikwa nyidiek ma pod tindo e bath hembe mag jokwath. Wuowi Jaherana, apimi mana gi faras madhako motwe but achiel kuom geche Farao. Lembi nenre maber ka sitadi olierie. Ngʼuti bende nenre maber ka olierie tigo ma nengogi tek. Wabiro loso ni thiwni mag dhahabu kod tigo mag fedha. Nyako Kane ruoth chiemo e mesane, mo mangʼwe ngʼar man-gi tik mamit nopongʼo ot kadonjo. Jaherana chalo gi mo mane-mane mobo matin ma nengone tek, mantie e kind thundena. Jaherana chalo gi maua maber mothiewo moa e puoth mzabibu man En Gedi. Wuowi Mano kaka ijaber, jaherana. Yai, mano kaka ijaber. Wengeni neno mamuol ka akuru. Nyako Mano kaka iber, jaherana. Yai, mano kaka berni olomba. Kendo kitanda wa bende yom ka lum mangʼich. Wuowi Bepe mag tat odwa gin mag sida, kendo bede yien mokar mag obudo nobednwa tado. Wer mamit moloyo wende duto 2. Nyako An maua madung tik mamit mag Sharon, bende an ondanyo madongo e holo. Wuowi Mana kaka ondanyo motwi e dier kuthe, e kaka jaherana chalo e dier nyiri. Nyako Mana kaka yiend olemo mayom manie dier yiende mamoko mag bungu, e kaka jaherana chalo e dier chwo matindo. Amor ka abet e tipone, kendo olembe milimili e dhoga. Osetera e od budho mare, kendo herane oliero e wiya ka bandera. Miya jip gi olemb mzabibu mosemoe chieng'. Dug chunya gi olemo mayom, nikech hera onura. Bade ma koracham oteno wiya, to bade ma korachwich okwaka. Un nyi Jerusalem, asiemou gi nying nyakech kod mwanda manie thim. Ni kik utug hera kata chiewe ka sane pok oromo. Lingane, awinjo dwond jaherana kabiro, kochikore ewi gode kobiro, kendo obiro kolengore ewi gode matindo. Jaherana chalo gi mwanda manie thim. Nene kaka ochung' e tok ohinga, kongʼicho gi e dirise manie kor ohinga, kendo kongʼicho gi e bath dirisa. Jaherana nowuoyo kendo nowachona niya, Amalo jaherana, bi wadhiyo, yaye jaber. Ndalo chwiri osekalo, koth osechok kendo oserumo, maua osechako thiewo e puothe, kinde mag wer osechopo, ndalo ma akucho duglani werie mamit, koro winjore e gweng'wa. Yiend ngʼowu golo olembene mokwongo, thiepe mag mzabibu keyo tikgi mamit. Amalo ibi jaherana, bi mondo wadhiyo, yaye jaber. Wuowi Yaye, akucha manie buche manie kor lwanda, kuonde mopondo manie kor gode, yie ane e wangʼi, kendo yie awinjie dwondi, nimar dwondi mit kendo wangʼi ber neno. maknwauru nyithind bwe ma pod tindo, maketho puothewa mag mzabibu, nikech dipo ka giketho mzabibuwa mosechako thiewo. Nyako Jaherana en mara kendo an mare. Odongo maber e dier ondanyo, nyaka chop piny yawre, kendo tipo mag gik moko lal. Duog ira jaherana, mana kaka mwanda gi le mamoko ringo kadok e gode. Wer mamit moloyo wende duto adek. Otieno duto kane an e kitandana, ne amanyo ngʼat ma chunya ohero. Ne amanye, to ne ok ayude. Koro abiro aa malo kendo abiro wuotho koni gi koni e dala. Abiro menyo e yore kod kuonde duto mopondo mag dala. Abiro manyo ngʼat ma chunya ohero. Omiyo ne amanye to ne ok ayude. Jorito mag dala noyuda ka girito dala. Mine apenjogi niya, bende useneno nae ngʼat ma chunya ohero? Gikanyono kane pok asudo mabor kodgi, ne ayudo ngʼat ma chunya ohero. Ne amake matek kendo ne adagi weye thuolo mondo odhi, mine akele nyaka e od minwa, kama ne onyuolae. Un nyi Jerusalem, asiemou gi nying nyakech kod mwanda manie thim, ni kik utug hera kata chiewe ka sa ne pok oromo. Mano to ngʼama biro koa e piny motimo ongoro, machalo ka iro madhuolore, mowirore gi modhi mangʼwe ngʼar, kendo molosi gi gik madungʼ mangʼwe ngʼar mag jo ohala madongo. Neuru, en gach Solomon, kikowe gi jolweny 60, ma gin jo-Israel maroteke. Giduto gimanore gi ligangla, giduto gilony e kedo. Ka ngʼato ka ngʼato nigi ligangla ne bathe, koikore ne gik mabwogo ji gotieno. Ruoth Solomon noloso garino ne en owuon. Nolose gi bepe moa Lebanon. Sirnige noloso gi fedha, to pinyne noloso gi dhahabu. Kombene ne olicho gi nanga maralik. Dier iye, to nyi Jerusalem noumo gi hera mogundho. Wuoguru oko, un nyi Sayun. Wuoguru ne Ruoth Solomon korwako osimbone mar loch. Osimbo mar loch mane min mare osidhone. Chieng' mane otimo arus. Chieng'no mane chunye oil. Wer mamit moloyo wende duto ang'wen. Wuowi. Mano kaka ijaber, jaherana. Yai, mano kaka ijaber. Wengeni neno mamuol ka akuru. Yie wiyi chalo gi kweth mag diek, malor koa e got Gilead. Lekeni tar mana ka kweth mag rombe, makoro eka oliel yiegi, kendo mowuok kar luok. Moro ka moro wuotho gi nyithinde marude, kendo onge moro man kende. Pien dhogi chalo gi law marakwaro, kendo dhogi ber ahinya. Lembi moum gi law, yo machalo mana gi olemo mongʼinore. Nguti chalo gi osuch Daudi, mochung tir gi chia. Kuode 1,000 oliero kuome, makargi duto gin kuodi mag jukedo. Thundeni chalo gi nyithi mwanda 2 maromre. Adier, gichalo gi nyithind mwanda marude, makwayo e kind ondanyo. Ka piny oseyawore kendo rumbi oserumo, eka abiro dhi ewi got kuma gik madung tik mangʼwe ngʼar yudore, kendo nyaka ewi gode matindo minwangʼoe ubani. Ijaber e yore duto, jaherana. Onge mbala mora mora e dendi. Yaye jaherana, bi wadhi kodi kawaa e got Lebanon. Adier, bi koda walor kawaa Lebanon. Lor piny ia e chuny got Amana. Lor ia ewi got mar Senir gi Hermon. Wuog e bur sibuoche, kendo wuog ewi got kama kwach oloko miechgi. Yaye jaherana, ka aneno kaka ingiya kod tigo malich miliero e nguti, to chunya rumo. Mano kaka herani miya mor, yaye osiepna mahero. Mano kaka herani kelo mor mang'eny moloyo divai, kendo ng'we ng'ar moloyo modhi mamoko duto. Yaye jaherana, pien dhogi mit ka mor kich. Lewi chalona chak kata mor kich. Lewni mirwako dung tik mamit mana ka tik mamit mar got Lebanon. Yaye jaherana, ichalo gi puodho mochiel, kendo ka soko molor dhoge modin motegno. Yiende madongo e puothi gin olembe mong'inore, molembegi beyo, kendo mit kaka olemb hena kod nad. Gin olembe mopogore opogore kaka nad kod saffron, gi kalmas kod cinnamon, kod yedhe mangwe ng'ar, kaka ubani gi mane-mane, kod apilo mamit mag tedo. Ichalo gi puodho mathidhna ni e iye. Bende, ichalo gi soko mar pi mamol, kendo ichalo gi aore mamol kowuok ewi gode mag Lebanon. Nyako Wuogi ka ikudho, in yamb nyandwat. Bende in yamb milambo, kudhi. Kudhi e puotha, mondo tikne okere malach. We jaherana koro obi odonji e puothe kendo obil olembene moyiedhi kendo mamit. Wer mamit moloyo wende duto 5. Wuowi. Asebiro e puotha, yaye jaherana. Asechoko ubani gi modhi madungʼ tik mangʼwe ngʼar. Asechamo pednina kaachiel kod mor kich mara, kendo asemadho divaina kod chak. Osiepe. Yaye osiepena, chiemuru kendo methuru. Yaye joherana, methuru maromu. Nyako. Ne anindo to chunya ne neno. Lingʼ uwinji, jaherana dwongʼo kowacho niya, yaye jaherana, yawna kendo winja maber. Yaye jaherana mamuol mana ka akuru. Tho opongʼo wiya, kendo yie wiya opongʼ gi ngʼich mar otieno. Aselonyo lepa, koro idwaro ni achak arwakra kendo. Aseluoko tienda, koro idwaro ni achak anyon lowo kendo. Jaherana nosoyo lwete e otuchi mar dhoot. Chunya nochako gwecho ka dware. Ne aa malo mondo ayawne jaherana, kendo lwetena ne ton mo mangʼwe ngʼar ma nengone tek. Morno ma nengone tek mane ni e lith lweta nomieno pata mar dhoot. Ne ayawne jaherana, mi ayudo ka jaherana osewuok kendo osea. Chunya norumo kane odhi oyomba. Ne amanye to ne ok ayude. Ne aluonge to ne ok odwoka. Jorito noromo koda kane giwuotho gotieno e alwora mar dala. Ne gigoya marach ma gihinya, kendo jorito marichogo ne omaya lawa. Amiyou chik, un nyi Jerusalem, ni ka uyudo jaherana, to ubiro nyise nangʼo? Nyiseuru ni hera ma aherego odwaro nega. Osiepe. Ere kaka jaherani oloyo chwo mamoko, yaye jaber mogik e dier nyiri mabeyo duto? Ere kaka jaherani oloyo chwo mamoko momiyo imiyowa chik ma kamano? Nyako. Jaherana rieny kendo rapudo. Oloyo chwo 10,000. Wiye chalo dhahabu maler. Yie wiye beyo kendo boyo. Bende yie wiyego ratengʼ ka yie agak. Wengene chalo akuru mopiyo but aore mamol, moluoki gi chak, kendo ochan kaka kite ma nengogi tek. Lembe chalo gi apilo mokuogi magolo soya mamit. Pien dhoge chalo ondanyo ma mo madungʼ tik mangʼwe ngʼar tonie. Bedene chalo gi luth mar dhahabu mokedi gi kite ma nengogi tek. Dende chalo gi lak liech moywe maler mokedi gi kit safir. Tiendene chalo gi sirni mag kitombo mochungʼ e mise mag dhahabu maler. Onenore ka got mar Lebanon, kendo ongʼongʼore ka bepe sida mag Lebanon. Mano kaka dhoge mit nyodho, kendo ober moloyo chwo mamoko. Mano e jaherana, mano e osiepna, yaye nyi Jerusalem. Wer mamit moloyo wende duto 6. Osiepe. Jaherani olal kune, yaye jaber mogik e dier nyiri mabeyo? Jaherani ne oluwo kanye mondo wakonyi manye? Nyako. Jaherana osedhi e puothe kama gik mangʼwe ngʼar dongoe, mondo omeny ei puothe kendo ochok ondanyo. Jaherana en mara kendo an bende an mare, omiyo omenyo e dier ondanyo. Wuowi. Jaherana, ijaber mana kaka Tirza, ilongʼo mana ka Jerusalem, ichanori mana kaka jolweny motingʼo bendeche. Gol wengegi kuoma nikech giberna. Yie wiyi chalo kweth mag diek malor koa e got Gilead. Lekeni tar mana ka kweth mag rombe mowuok kar luok. Moro ka moro wuotho gi nyithinde marude, kendo onge moro man kende. Lembi ma iumo gi nanga chalo gi olemo mongʼinre mochiek makwar. Ruoth nigi mon 60 gi mon mamoko 80, kod nyiri mapok ongʼeyo chwo mokadho akwana. To an ahero mana nyako achiel kende, ma jaber ka akuru. En e nyar min kende mohero malich. Jatich ma nyiri konene to luonge ni nyako mogwedhi, to mon ruoth kod mon mamoko konene to pake. Osiepe. Mano to en ngʼa mabiro apoya ka piny madwaru? Adier, ober ka dwe kendo ongʼangʼni ka wangʼ chiengʼ. Bende ochanore ka sulwe moriedo. Wuowi. Ne alor mwalo nyaka e puoth mananas, mondo ane kaka gidongo e holo, kendo mondo ane ka mzabibu osechako golo maua, kata ka olemo mongʼinore osechako chiek makwar. Apoya nono, kapok angʼeyo, gombona notingʼa motera nyaka dier geche joka ruoth. Osiepe yie iduogi, yaye nyar jo-Shulam, yie iduogi, mondo waneni. Wuowi ere gima omiyo ungʼiyo nyar jo-Shulam kamano, mana ka gima omielo miend Mahanaim? Wer mamit moloyo wende duto abiriyo. Mano kaka tiendeni beyo kirwako pat-pat, yaye nyar joka ruoth. Tiendeni pichni ka kite ma nengogi tek, ka gima jopecho molony ema opayo. Pendi ogomo ka wenda gwata, ma divai moru maber ok rumie. Nungoni chalo gi pidh ngano mochok kaachiel, ma ondanyo olworo koni gi koni. Thundeni chalo gi nyithind mwanda ariyo, gichalo gi nyithind mwanda marude. Ngʼuti chalo gi kar ngʼicho motingʼore gi malo molos gi lak liech. Wengeni nyawni ka pi yawo mar Heshbon but rangach mar Beth Rabim. Umi chalo gi kar ngʼicho motingʼore gi malo mar Lebanon momanyore gi Damaski. Wiyi miyi duong mana ka got Karmel. Yie wiyi to ochanore ka orengo mar ruoth, kendo omako pach ruoth. Mano kaka ijaber kendo imiya mor. Mano kaka imora, yaye jaherana. Dendi odongo mana ka othith, to thundi to chalo mana ka olemo mogudore kanyachiel. Ne awacho niya, abiro lwenyo yiend othith nyaka amak olembe gi lweta. Mad thundeni chal gi olemb mzabibu mochokore kanyachiel, to tik mar muchi chal gi olemo mayom, kendo dhogi chal mana gi divai mamit. Nyako, mad divai lor mos e dwond jaherana, kamol mos e kind lewe kod lekene komadhe. An mar jaherana, kendo gombone ni kuoma. Bi, jaherana, bi wadhi waba ei gweng', kendo wanind oko e bunge. Bi wamondi gokinyi wadhi e puothe mzabibu mondo wangʼiane ka mzabibu oseolo. Bende wangʼiane ka gisechako thiewo, kendo ka olembe mongʼinore oselokore makwar. Kuno ema biro miyie herana. Kuno ema inyalo winjo e tik mar mandrake. Kendo e odwa kanyo okanni gik mamit, motingʼo gik machon gi manyien, ma asebedo ka akano ni, yaye jaherana. Wer mamit moloyo wende duto aboro. Ka dine ibedna owadwa mahie, mane wadhodhogo thuno achiel, to dine anyodhi kaponi ayudi oko, kendo onge ngʼama dine ochaya. Dine amako badi mi akeli nyaka e od minwa kama ne opuonjae. Dine amiyi divai moketie yedhe madung tik mamit mondo imadhi, kendo dine amiyi olemo mongʼinore makwar. Bade ma koracham otendo wiya, to bade ma korachwich okwaka. Un nyi Jerusalem, asiemou ni kik utug hera kata chiewe ka sane pok oromo. Osiepe, mano to ngʼama biro koa e piny motimo ongoro koyiengore kuom jaherane. Nyako, ne achiewo e bwo yadh olemo mayom. Kanyo ema ne minu omake ichni, kendo kanyo ema ngʼat mane muoch okayo nonywolie. Para e chunyi kinde duto, kendo wiyi kik wil koda, nikech hera nigi teko mana kaka tho, kendo nyiego ma hera nigo tut mana kaka bur tho. Herano liel ka mach mabebni, kendo mana ka ligek mach maduong'. Pige mathoth ok nyal nego hera, kendo kata aore maringo ok nyal ywere. Ka dipo ni ngʼato dichiw mwandu duto mag ode mondo oyud hera, to mano dibed fuwo maduong'. Osiepe, wan gi nyaminwa moro matin, kendo thundene pok obedo madongo. Ang'o mwanyalo timo ne nyaminwa chieng' ma wuowi obiro dware? Ka dine bed ni en ohinga, to dine wagero osuch fedha kuome. To ka dine obed ni en dhot, to dine walore gi thigo mar bap sida. Nyako, an to an ohinga, kendo thundena ochung' ka ohinga moger motingʼore gi malo. Kuom mano, asebedo ne wang' monenogo, kendo asemiyo obedo gi kwe. Solomon ne nigi puoth mzabibu kama iluongo ni Baal Hamon, kendo ne oketo puotheno e lwet jopur. Moro ka moro kuomgi nonego chul Solomon kilo 11 gi nus mar fedha kuom olembene. An to an gi puotha awuon mar mzabibu. To in Solomon, in to bed abeda gi kilo 11 gi nusgo miyudo kuom jopur. To un jopur, un bende beduru abeda gi kilo 2 gi nusgo muyudo kuom poku. Wuowi. In midak e puothe mzabibu kaachiel gi osiepeni mabudhi, yie awinjie dwondi gi e puodho kuno. Nyako. Bi wadhi jaherana, kendo chal gi mwanda kata le mamoko manie thim mochungʼ ewi gode mopongʼ gi yedhe madungʼ tik mangʼwe ngʼar.